Abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke bahamagarirwa kubandanya bakora ibikorwa by'iterambere rusangi nko guca imikobeko no gusibura imiserege. Ako ni akamo batewe n'umwubaho Denise Ndadaye, Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama Nkenguzamateka, ari kumwe n'umukenguzamateka yatowe muri iyo ntara kuwa 2022 mu kakaro no mwaka, aho yari yifatikanije n'abenegihugu ku mutumba Kibaya ya mbere zone Ndora komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu bikorwa byo guca imikobeko mu itongo rya paruwase gatolika ya Gihango. Yabahamagariye kandi kwamana ntaryo batanga amakori n'amatagisi no gukundisha ibikorwa urwaruka ruri mu buruhuko.
Imiserege tuyica mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Ibidukikije bitakorewe neza, iyo bidakingiwe nta terambere riheza ngo rishoboke riboneke aho hantu. Ni ukuvuga ko rero guca imikobeko bituma dukingira isi yacu. Isi yacu ikagumana akanovera. Isi yacu amazi yokononye isi ndimwa, amazi yokononye amazu yacu yose agaca muri iyo mikobeko tuba turiko turaca, maze akinjira hasi agaheza akatwibiruka na hari yepfo agahindukira akaba amasoko y'amazi. Murazi ko ne amasoko igihugu itagira amasoko usanga ari igihugu kidashobora gushika ku iterambere, kuko amasoko niyadufasha, aradufasha cyane mu bikorwa by'iterambere. Murazi akamaro k'amazi, murazi hatagira amazi yuko atabuzima. Rero iyo turiho turakora ibikorwa rusange turahanurana tugahanahana ibyiyumviro, turahakura inyigisho zitari nke. Izo nyigisho nizidufasha kwiteza imbere. Muri izo nyigisho rero tuvuga ntidusige inyuma ugwaruka, guhimiriza ugwaruka rwacu, ugwaruka ubu ruri mu buruhuko. Aha twagoma dusabe ababyeyi, dusabe abajeje intwaro, ugwaruka rwacu turukoreshe, turukundisha ibikorwa rukiri ruto kuko rurafise ingufu. Ugwaruka rurafise ingufu, ntitururereke ngo ruje mu marigara, ntitururereke ngo ruje kwirirwa rurakina umupira, ntitururereke ngo rwirirwe ruje mu bintu bintazi. Murazi yuko ugwaruka, igihugu itagira ugwaruka nta terambere rishobora kubaho. Ugwaruka rero nitwa rukoresha neza, nitwa rwigisha dugukunda ibikorwa rukiri ruto, nitwa rwigisha yandero, indero kavukire, indero yo kuziko. Nta kibuza yuko ikominite iri imbere, intara igatera imbere, intara yose igaca itera imbere, n'igihugu cyose igaheza igatera imbere. Ikomine, intara bitezwe imbere na bene byo, n'abavuka ntara n'abavuka komine. Nta wundi munyagahinga azoza kudufasha gutera imbere. Hama twibuke n'uza turatanga amakori n'amatagisi, kuko hari ibyo tudashoboye kwikorera n'amaboko yacu. Ibyo tudashoboye gukora n'amaboko yacu rero leta niyiciza kudufasha bya bikorwa dukenera. Aho haba nk'ibitaro, kudushiriramwo ibintu bikomakomeye, kutwubakira amashuri, hari ibyo tutaba dushoboye, hari ibyo dukora mu bikorwa rusange, hari n'ibindi tudashoboye leta niyiciza kutwunganira biciye muri amakori n'amatagisi duhora dutanga. Aha rero twagoma duhatera kamo kugira ngo uwo ari we wese yumve yuko iyo bamubwiye gutanga itagisi bataba ari uko bagombye kumuhotora, ahubwo ari ukugira ngo twese tubyumve kumwe, twumve yuko iterambere riva ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako.